Sek. Sek.
Max, no.
Yabona ukubhubha kwakadiki ungelengele uyakukhomba umzumnotshwala.
This is our only way in.
As Roxanne, whatever happens, uziyazi bayicela nguwe le nto.
Nguwe umntu osondelene nomelusi.
I'll figure something out, okay?
I knew you would.
Zibondiwe, The Chase, tonight at 9:30 on E!